Sawa.
Medzene.
Medzene.
Umengu rajoyo cha.
Nanuru kukiaga, walika kujohe kwa gawe.
Tisa.
Una medzene.
Meze fresh.
Umadzogia mana numa naba hungu banga heku buvu. Daku rabze mumaso kumenga ni ngawane no.
Oh ya. Wasangari disi nabu.
Urachari sugi wewe.
Jewe. Oh ya. Uzamubwire bifes azombaze. Nzosha ndamutondekereza. Uhindirimbo zose amaze kuririmba. Ndamubwire byose.
Akajambo kagumusigira akajambo kamweri.
Bifes ndamukunda. Nabibi.
Nakabizi twarumiye.
Ari umuhungu ushaka gusanga nyene yabayeho neza. Eh?
Neza gute.
Gute kuna meza.
Ati pakora ngo muri bebe umwomwo.
Okay, voilà. Anu hawo ni bon.
Be mama Joyce. Kumenga wataye umutwe na mayi.
Reka se aka papa Gloria ahubona na ataye umutwe. Mu mezi uku kwezi narifise urubanza kwa Dote na mariage yakaga kuzine kandi. Aho rero mama na papa wiwe siho bazoba bari mu gihugu cha Canada. Bashaka kubikurikirana ikibiriraho kuva bitangure mpaka bihere. Aha nabuza aho mbaza naho bandange hose bo binkorera nsanze bizimbye cyane. Je nabuze ico fatani ico ndeke.
Yo, na makuru fisi.
Eh bimeze gute?
Neza na neza muntu mbere yo gusa zero umwaka neza no kwifurizanya umwaka mushasha w'ibihumbi 2022. Isaac TV yatuzaniye ama service yose twari tunyotewe. Ufise dot mariage gutwikurura ama anniversaire n'izindi manda zitandukanye ushaka ko bica ikibiriraho cyangwa icyo twakwitwa live kuri YouTube na Facebook ushaka bica kuri page za Isaac TV cyangwa page zawe byose barabikora kubuhinga buhanitse kandi cyane kubiciro bitavuna na cyane cyane ko turi ko turaheraheza umwaka w'ibihumbi 2021 bica byoroha kurusha.
Yeah. Aho rero urambariye none mpa adresse yaho hari nzoje kubarondera cyangwa ushobore kumpa nimero no batora
ime ikitabuze namazi mu mpange neza na neza ubakeneye Isaac TV itumbereye inyuma y'isoko yo mu Kinama ahantu kuri kope kuhashitse ucubona inyubako igeretse kabiri ni ibiro byabo biri urashobora no kubarondera kuri 62 78 56 37 ugacubahamagara bakagutunganiriza.
Asha urakoze reka nyaragase nje kubarondera narijya ko n'iminsi irikiragenda.
Me
Isaac TV.
Yap, what's up bakunzi ba Isaac TV mwiriwe cyangwa mwaramutse na umwese aherereye turabakunda cyane murabona yuko twahindiye location no munsi turi ku kiyaga turi kujya kayaga. Burundi ni bwiza imana warakoze kuduha Burundi bwiza. Yap, twariko turatembera turiko turaraba iby'Imana yaremye ariko rero hariho abana baje kugikirura ingaha dushimye rero kugira tubavugishije gato nyaho kugira ngo tumve akabavamo kuko twabonye ari abarundi turavuga ati kari abarundi reka basi tubande tubaciyemo gato nyaho kugira ngo tumve iryo bagana. Akim Junior twende sasa tubayagishe gatonya tumbe akabavamo. Yap. Hi bro.
Hi.
Me the fresh.
Salama.
Ora.
Ego.
Kaberewe bro.
Amesi bo.
Eh. Sister ndabaramuzi.
Sawa.
Medzene.
Medzene.
Umengu rajoyo cha.
Nanuru kukiaga, walika kujohe kwa gawe.
Nakura mtsa.
Tisa.
Ora, una medzene.
Meze fresh.
Aja rero, kunwa mwe nyene. Aja kunwa umuntu yisangiza ntatoja mwijuru.
Ah, ni kwikura stress we.
Ya, nariko ndarengana gato nya nifuje kubavugisha gato nya ari ngorane ari kibazo.
Utuvugisha. Na kimwe kwe.
Na kibazo.
Cyana kibazo bremo.
Murashaka kunyagurira nk'ice nk'icara nkagarara ngaho hagati ya.
Journalist tunagorana.
Yep. Ah, si kugorana ariko ni kugira ngo ariko muri beza.
Urakoze?
Hajya uri kunwiki?
Konwa ifan, nayibona?
Ah, basi ifan, avugisha kuri ifan.
Ni ifan, nayibona?
Yeah. Reka rero bakunzi ba Isaac TV twabwiye ko twari ko turarengana gatonya tubona abana batsovye namwebwe murabyibonera bari ko baranwa bateranye turavuga ati ni dushobora kurengana tutabanje kubavugisha kubera ko twebwe turabana beza namwebwe musanzwe mubizi tugusabe wibwira bari ko baradukurikirana baza akazina kawe.
Okay, bakunzi ba Isaac TV ndabaramukije cyane. Je nitwa Iradukunda Lixa Orinka.
Lixa Orinka kuberi?
Kubera iki? Kubera nyene.
Aho kazina bakakwise bisunze.
Ah, bisunze iki? Bisunze mbe. urumva Lix ama papa wanje yambiye ngo Lix ni kintu basi ni kintu kiri hayi umuntu ashaka kuguma ari hayi ashakagira basi buzima bwiza gusa
kintu kiri class
ndemuguma
ku kayaka
eh none
ndakuramutse nawe
umeze
neza
umeze fresh
uraho
ndakomeye neza
bakwita gute
Jenny twa Mimundi Landrine
inde
Landrine Muhimundu
ndafuwe bakunzi ba Isaac TV amazina y'abantu bubu no kwikimana rarenda Muhimundu
Landrine Larikante enena kiwagi
ubahela
ba mugagara
mugagara amajana
muri ne
twari umwe Yo blo reka ndakuramutse.
Ah merci sana kweli.
Eh bakwita gute.
Kent kwa Blaze but call me Blaze the boss.
The boss.
Eh the boss.
Waso kany baby.
Ah shey go kabisa.
Za dem za dem za dem.
Ah fi wa fi.
Ura mama yi.
Singura gusa turabagenzi tu.
Agiri kumwe n'abana nkabo bawimva gute.
Aje mba nimba fresh nyene.
Bawumva.
Eh nawe urabona naka weekend katangwe.
Kora ikintu no.
Eh?
Kora.
Iki.
Ariko je mbona umenga muri ko muranwa ariko ntabyo kujya bihari mwaje kunwa gusa soda gusa cha
twabirindirije tumva twabitumye ko
mabitumye yapo ni Landrine na Lixa duhuye kuri plage kuri Bolabora bariko barasama kayaka bariko barasama kayaka ariko je nifuje yuko tuyaga gatonya akabazo kambere rero Landrine agiye mu buzima bwa misi yose ukunda kugiye
chaje mu buzima bwa misi yose ndahujya amafiliti inyama ngende nyene bitese
aho sangi wawe bitekera ibiharage bwo
oya bre simisiyos
inyama mafiri hajya wewe wisohokana kangahe mu ndwi mukaba
jewe kangahe oya muri weekend akunda kwisohokana
ukava muhira ari wowe gusa bisohokanye ugiye kugikirori
nabagenzi Landrine Blaze
amahera makenya udashobora kuva muhira atayi ufise ni nkangane
amahera makenya pasa 50,000 uduga
50,000 atayi ufise ucufata konje y'igitanda
bashanjama kwe
hajye ukora iki
nkora iki
biratwenge
none we ini vie privée y'umuntu we
la la hajya uri mu rukundo
sha yego vrai
uri mu rukundo nani
n'umuntu
umuntu yitwa nde
ikeneye ko umenya nge sinaza sha ni ikeneye vrai
akenshi bakunda kutubwira yuko iyo umukobwa anyegeje umukunzi wiwe aba ari ntumbere yo kugira ngo azara mucamo nako niko biri
oya vrema sinibaza oya biravana
bivana
si bose
ajya kuri wewe ni nibyahe ibintu bitatu ukunda gukorera umukunzi wawe kugira ngo yiyumve yuko akunzwe
cyambere sho iyo twa turavugana iyo ndiko ndatwenga iyo twa turavugana ibintu biri nabwa gute no Jubaka
jibisuto
oya jubaka ja imigambi ama projet
napenda
bisuto vraiment
ah sio kusema hivi kangu iyo bari ko barayaga ngo ibintu
ibintu byubaka basi ibintu byubaka ama projet biri imbere kiyenda cyo turablanganya tuvuga ibintu byacu byo birakwiye
ibyo birakwiye cyo nyene
yego
abya ndi bakunda kuvuga ngo akabiza uko ku munwa ngo biraryohera abapapa koko bishitse
akabiza nk'ibyo urumva Hivyo ndavuga gute ego birakenewa mugabo sinavuga ko ibyo dushira imbere cyane
umaze ugiyamana n'abahungu bangahe kuvuvuka
oya nta numwe
je rero je n'ikiganiro ndagihe hano cya Hakim Junior twigire basi je numva umenga bati mutanguye kureka kutwishyura nta numwe
walaye
ndakurabye mu maso kumenga ni nkabane none
oya wasanga ari dizi nabo Oya nta numwe yifu nta numwe vrema
c'est vrai uracyari sugi wewe
jewe yego
hajya wewe kugira ngo umuhungu yumve yuko mushobora kugendana aba ari umuhungu abaye mu buzima bumeze gute
ari umuhungu abaye mu buzima bumeze gute bwiza
uvuze bwiza donc tomorane
Mane kama zibaze ngo yumo. Eh?
Tumora ne dabiza umeze gute.
Buzima bwiza. Pana ngo shemvuga ngo ngose amahera oya. Ari umuhungu ushaka gusanga nyene yabayeho neza. Eh?
Neza gute.
Gute, kuna meza.
Tipa kora ngo muri bebe umwo
umwo. Okay, voilà. Ahawa ni bon.
Mzee, baba blaze.
Ukora iki wewe mzee? Jean fete jewe. Kende mbasha shere nkora na bajaj
anu bona kuzuhavu homba kuri bano bige
antuga vraiment blaze be the boss ne yazina je bari maziki no
a rero wewe waje wipa
jewe antuga vraiment kende baza meze fresh nego
yadufashe neza ahubwo gira ikiganiro cyugenda nuturire kunya
blaze amahera makenya ya nyuma iyo usokanye umudem nkano nkonga hatesa hasa neza udashobora kuva muhira utayafise ni nkangane
umubasi nka Samire ni fresh
Samire ni fresh
yego
ambe iyo muvuye ngaha araba yindi party after party handia
oya ne nkibyo nabyo urumva ni after urumva ni byo wacu
none ahuru umwe
aho antu kangira ngo wasanze turi kumwe nabandi
mubazi ibintu turabajamo
ya Brandrine reka tugende bukebukere bakunzi ba Ice Active turi kumwe n'aba best basara baratobye bro Lixa musi ya 50,000 acafata gakonje akaguma mu nzu aryana atayafise umusire muzo mubona rero yiriwe mu rupango iminsi yose muzoce mumenya yuko kabaye tujye kuri Landrine gatonya hari jambo rikunze gukoreshwa hano mu gisagara ngo tumkwe gisigura ngo tumukure tumukwepe hajya we nawe bihora bishika ukajya umutipe ugaca umukwepe
sha wapi vrem oya ibyo bigira jean abantu bigira ibyo bigira hano nyene no vuga gute sha batisone
wewe uriri ibintu nawe arakujya
oya siko mvutse oya urumva je yo ndiri ibintu ngo ndiri ibintu gute
none nka blaze ngo mvuge yuko ata after party
za oya blaze you know ukuyatuzanye natora tumutrana numugera henshi nibaze ngo after party byo twaye navyo tuja musinzi nshaka gusanga se ase nshaka gusanga
ariko avuga ngo nimu mumaramaza bicho boka yuko ari akantu mutari ko murahuriza
vrema bagira bamaramaze vrema
sinzi nka Rixa navuga yo none
Rixa tugende pole pole aha mu Burundi hari abantu benshi bafite impano zitandukanye turafite abakomedie turafite abaririmbyi turafite abantu benshi bari gukora ibikorwa bigiye bitandukanye mu bakomedie nga mu gihugu cyacu Burundi ninde muntu wifuza kubona amasomo yandi amwe umva nubwo bakubwira ati ari kwibarabara ibyo kujya aho biheba
mu baririmbyi cyangwa mu bakomedie
aha
kasaye ndamaze kumubona mutima ntabandi swapi mubaririmbye ahubwo
mubaririmbye yo ni
yo bife sana
ubujye n'ubugari wo buhebe umwumvise kwire
umve no genda ndiruka ndamukunda we
musigira akajambo bife si
yo bife ndagukunda nibikina
musigira
ka vuga nakibaze ka azokumviriza
musigira arakurikirana Ice Active
Bifes ndamukunda uti ndamukundira iki uzoraye mu ndirimbo ziwe zose ashiramo impanuro ariko abari karahanura bisa none nkijya ndirimbo ya insolite ni harimo impanuro
impanuro we watahuye ni nkiza
mfete impanuro natahuye ku basi unauriza iva walai oya hivyo uzamubwire bifes azombaze nzosha ndamutondekereza indirimbo zose amaze kuririmba ndamubwire byose
akajambo kamusigira akajambo kamwiri
bifes ndamukunda nabindi
nakabizi twarumiwe ya Landrine antukura akurikirana imiziki urakurikirana amakomedie donc amakomedie plutôt tubwira umukomedie wa mbere umva wowe ukunda cyane umva ukeneye guhura nawe vraiment
jewe ma navuga gute mu makomedia ariyo gasore
gira akajambo basigiye gasore
bo gasore jewe nukuyinavuga gute ndamukunda kandi navuga gute ndakunda kureba amavideo yiwe ibintu agira amakomedie bwiwe ndumva nyine kandi sawa
Isaac TV. Oh.